Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu shira amatsiko TV ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twabateguriye amakuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko tugiye kwibanda ku makuru arabana n'ingingo ihambaye umushyiranganji Martin Niteretse yaraye afashe, ariko bikaboneka ko ari ingingo y'akamaramaza, ari ingingo ije guhungabanya agateka k'abana, kandi akaba ari ingingo idafise ikintu na kimwe izamarira abanyagihugu b'igihugu cy'u Burundi uretse kubangamira agateka k'abana. Hari amakuru menshi atandukanye ko bateguriye arabana n'ibyo Martin Niteretse yaraye avuze, ndetse n'ico bamwe n'abandi bari kubivugaho, ndetse n'ingaruka zikomeye cyane bishobora kugira ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Hari andi makuru ahambaye kandi anababaje ariko aravugwa umugambwe seneri ko agatorwasa munyamabanga mukuru umugambwe seneri ashobora kwisanga ata mugambwe agifise ngaha mu gihugu cy'u Burundi, agasanga umugambwe seneri bawumunyaze ku mvo z'uko umugambwe seneri wari umaze gukomera cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ku buryo abategetsi bo muri CNDD-FDD bikekaga ko mu matora yimirije imbere umugambwe uzabatsinda nta nkeka. Ariyo mpamvu umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo yafashe ingingo ihambaye akavuga ko mu gihe gito kitarenze amezi ane cyangwa atanu azaba amaze gusambura umugambwe seneri, none akaba ari gushaka kubigeraho n'ayo mezi atarashika. Hari amakuru menshi twabateguriye avuga ko umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ufise intumbero ihambaye yo gusambura umugambwe seneri kugira ngo agatorwa azisange ata mugambwe wemewe n'amategeko afise ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubashikiriza amakuru yacu twabateguriye. Wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko kubyondaho kugira ngo ukoresheho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tuyatangurire ku itegeko rihambaye ryaraye rifashwe na Martin Niteretse, ariko bikaboneka ko ari itegeko ridafise ikintu na kimwe rizaza korohereza abanyagihugu, ahubwo bakabona ko ari itegeko rije guhungabanya agateka kazina muntu k'abana, kandi rikaba rije ribangamira uburenganzira bw'abana. Itegeko rishasha rya Martin Niteretse, umushyiranganji Martin Niteretse yaraye atangaje muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi ko atamwana atazwi azosubira kwandikwa mu komine. Umukobwa atwaye inda kuva ubu azotegekwa kuvuga se w'umwana. Nk'uko akunze kubyadukana, Martin Niteretse nta tegeko yasohoye ritomora ibyo bintu. Yabivuze ku munwa atabanje no kuraba ibyo amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu avuga. Si ubwa mbere akora gutyo, kuko arasanzwe atangaza amategeko, ariko bikaboneka ko ari amategeko abavuze atigeze atekereza ngo cyangwa ngo abaze abahinga mu bya politiki ndetse n'ibijyanye n'amategeko ngo sigurire icyo iryo tegeko agiye kuvuga rishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, cyangwa ko ritazigera rigira ingaruka zihambaye ku gihugu. Ubwo Martin Niteretse yariyumviriye ingaruka z'iyo ngingo. Kumbure Martin Niteretse sibaza ko ashaka guhana abagabo baja mu burumbo munyuma ntibemere kwemanga abana babyaye, ariko arihenze cyane. Ingingo yiwe ntihana umugabo yihakana umwana, ahubwo ihana umwana azovuka akisanga atagira uburenganzira bwo kwandikwa, kandi ni ingingo ibabaje cyane izaza ibangamira uburenganzira bw'abana. Umwana atanditswe ntagira iyo ava, ntagira ubwenegihugu, ntazogira icyemezo imyaka afite, ntazaronka impapuro zimuranga, ntazovurwa ku buntu, niyakura ntazoja muri kaminuza, ntazoronka akazi, ntazoronka uburenganzira bwo gushinga urugo biciye mu mategeko, ntazoronka uburenganzira bwo kwiyunguruza, azoba umuja mu gihugu ciwe. Ibyo bintu rwose birababaje cyane, kuko umwana wavutse muri ubwo buryo nta ruhare na ruce aba yabigizemo, ahubwo Martin Niteretse agakwiye gushaka ingingo ihana aba bababyaye, ariko sibabemere. Gushika muri 2014 mu gihugu cy'Ubushinwa carazira kubyara abana babiri. Umwana wa kabiri avutse ntiyigira yandikwa mu bitabo, nta burenganzira yari afise mu gihugu. Ibyo byatumye abana benshi bicwa bakivuka, cyane cyane abana b'abakobwa. Byatumye kandi habaho amamiliyoni y'abanyagihugu batazwi kubera batanditswe. natwe mu Burundi nitwashiraho abana badafise uburenganzira bwo kwandikwa bizodukwegera kugira abanyagihugu batazwe ntaco bizodufasha mu iterambere ry'igihugu ahubwo bizaza biza kunyura n'ubundi iterambere ritari rinariho ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibiboneka ko Martin niteretse ingingo zose afasa ataba yaziyumviriyeho ngo amenye ingaruka zishobora gutera igihugu aho apfa kuvuga ibintu byose atekereje ingingo ya Martin niteretse honyora ibwirizwa shingiro n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira bw'abana amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bw'abana avuga ko ingingo zose zifatwa n'umutegetsi zijanye n'abana ziteganyirizwa kwisunga ineza y'umwana ayo masezerano avuga kandi ko abategetsi batarekuriwe gufata ingingo zitandukanya abana kuko bose abari abana b'igihugu amategeko y'igihugu ategerezwa gufata co kimwe abana bose bavutse kuko nta mwana agira uruhare rwaho avukira ahubwo bagakwiye gufasa amategeko ahana ababa babyaye ariko ntibabemere ayo masezerano yemejwe n'u Burundi kandi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko ayo masezerano ari mu bigize iryo bwirizwa shingiro kuvuga ko hariho abana bazokwandikwa n'abandi bana batazokwandikwa ni uguhonyora ayo masezerano mpuzamakungu be n'ibwirizwa shingiro ariko Martin niteretse we apfa kuvuga ntago abazi ibyo avuga nta nubwo asoma ico itegeko rivuga kugira ngo abone gufata ingingo nk'iyo ngiyo cangwe ngo abanze abazi abahinga mu by'amategeko bamusigurire ico ingingo zitandukanye zigenda zivuga ku byo abagiye gutangaza ubwo Martin niteretse yarabajije abahanuzi biwe bajejwe amategeko ubwo yarahanuje mu rw'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH canke ni bimwe byo kwigana uwo yasubiriye Gervais Ndirakobuca byo kwaduka akankama hama bikojemwo byose akabyita amategeko murazi kuntu Gervais Ndirakobuca akankama kandi agafata ingingo azihubukiye kubera kubona ko ngari igihangange gikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi none Martin niteretse kubera ko ariwe yamusubiriye n'ubundi nawe atangiye kumwiganya atangiye gukora nk'ibyo Gervais Ndirakobuca yakoraga hariho impamvu nyinshi zisigura ngene umwana abaho se atazwe hariho abana benshi bavuka base bakanka kubemera naho umwigeme yovuga se w'umwana ntibisigura ko uwo avuze aca abase amategeko aravuga ko bigenda kugira ngo umugabo atemera umwana bishoboke ko amwemezwa n'amategeko none ubu umukobwa wese yovuga ko yatewe inda na Martin niteretse ko ca tubyemera hariho ico amategeko abivuga ko umushikiranganje akwiriye kwama abanza guhanuza abazi amategeko imbere yo gusohora ingingo zikomeye nk'izo kandi akamenya ko igihugu atari itongo ryiwe bwite afata ingingo uko yishakiye naho ryaba ari itongo ryiwe bwite ntago afata ingingo yishakiye kuko nubwo yaba ari itongo ryiwe arakwiye kubanza kubaza abateraniye iryo tongo kugira ngo afate ingingo naho rero nazajya agera ku gihugu hajya abanza abaze ababijejwe kandi abazi amategeko kuko biragaragara ko ata amategeko azi mbere yo gufata ingingo kuko ingingo ariko arafata ni ingingo zikomeye cyane kandi zinateye ubwoba ku gihugu cy'u Burundi hariho abakenyezi n'abigeme babyara abana ku bagabo batipfuza ko babamenya canke ko bamenyekana ko aribo bababyariye ngaho impamvu zishobora kuba nyinshi hari nk'abakobwa banka gusambura ingo za bene wabo mu gihe batwaye inda ya baramu babo hariho abatwara inda z'abategetsi bagatinya kubamaramaza canke bagakorerwa iterabwoba hari aho usanga abagabo bemera gufasha umwana ariko bakanka ko umwana abandikwako hariho uwundi murwi ugoye cyane aho usanga umukobwa canke umukenyezi yafashwe ku ngufu igihe yasama inda hariho abo usanga batanamenye wabateye inda iyo mirwi yose hari aho kubategeka kuvuga wabateye inda bisa no kubasogota icuma mu nda Martin niteretse ashobora kuba yibaza ko atoye umuti ariko akazosanga yonyuye ikibazo cari kihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nimba ashaka gufasha abakobwa n'abigeme bahura n'ikibazo c'abagabo bihakana abana Martin niteretse yotegura itegeko ryorosha ngene se w'umwana amenyekana kumbure agafasha ngene ibipimo bya ADN byokoroha kuboneka mu gihugu cyose maze wagirijwe ko ari se w'umwana agaheza agapimwa byose bigakorwa agateka kazina muntu kubahirijwe Martin niteretse ntakwiriye guhana abana umwana avuka se atazwi ntakosa aba afise ikosa ni rya se atamwemeye ingingo yose izayihana uwo mwana ni ingingo ya karenganyo nimba Maritini niteretse yarashoboye kumenya se Subutore urarusha abato abatashoboye kumenya basi, nimba akeneye guhana abagabo b'ibito nafatire ingingo ziberekeye, ariko yirinde gushiramwo abana. Burundi burafise abana benshi bakuze batagira base, benshi bakuranye igikomere cyo kwitwa ibitwarire. Turafise abahinga ba kaminuza batazi basi, abaganga bakomeye batazi basi, basirikare n'abapolisi batazi basi, abagwizatunga batazi basi canke bihakanywe na basi. Maritini niteretse yo kwirinda kongereza igisebe cabo bantu bose, kuko ntago aribo baba baratumye batamenya basi, ahubwo ni ingaruka za basi baba barakoze batemeye ko abo bana bitwa ababo. Rero kubabwira ko umwana udafise se adakwiriye kwandikwa ni nko kubasogota icuma. Maritini niteretse ntiyibagire kandi ko umukobwa atavuga wamuteye inda kenshi nawe nyine aba aremerewe. Ntahave yibaza ko abakobwa bareka kubavuga kubera baryohewe no kwirerera umwana bonyine. Bwa bwicanyi bukorerwa abigeme n'abakenyezi buzoca bwongerekana. Hariho abagabo bazahitamwo kwica abo bateye inda, abandi bashobora kwicwa ku bwinshi nabo bana nyine bazavuka base ntibabemere. Mbega umwana azoba yaravutse nyina akaca yitaba Imana, azavuze uwatuye atavuze wamuteye inda we, bizoca bigenda gute? Bene izo ngingo zo ku munwa zifatwa zitizwe neza, zirakwiriye guhagarikwa kuko ni ingingo zije gusambura igihugu kandi zije kubangamira uburenganzira bw'abana, kandi Maritini niteretse arakunda kuzikoresha cyane. Ndasabye mwese abakuze mutazi baso canke abo ababyeyi bihakanye, muje hamwe musohore ijwi ryanyu mufashe gusemerera kuri kino kibazo. Ndasabye abakenyezi mwese byashitse mukaba mwaribazutse abana batamenye base canke abo base bihakanye, muve mu bwoba mufashe gusemerera kuko ibyo bintu birateye isoni cyane. Ndasabye umuntu wese yoba avukana n'uwese yihakanye canke uwitigeze amenya se amfashe gusemerera. Ndasabye amashirahamwe aharanira agateka k'abana ave mu gacerere, ababyeyi b'umutima mutahure ikibi c'iyi ngingo, ndabasabye muve mu gacerere. Iyi ngingo y'akamaramaza ni mumfashe mwese hagarare, kuko ni ingingo ihambaye kandi ni ingingo ije kubangamira uburenganzira bw'abana ku buryo bukomeye cyane. Twari twababwiye ko turi buze kubabwira amakuru ahambaye ari kuvugwa muri seneri, ko umukuru w'umugambwe seneri agatorwa sa ashobora kwisanga atamugambwe afise wemewe n'amategeko, kuko barashaka gushinga undi mugambwe bita seneri nyakuri kugira ngo agatorwa sa azisange umugambwe wiwe utemewe n'amategeko, kuko abategetsi bo muri CNDD-FDD barikeka ko mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 agatorwa sa atakeka ko agomba gutsinda ayo matora, kuko akunzwe n'abarundi batari bake kandi arafise ingufu zihambaye zishobora gutuma n'igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere. Ariyo mpamvu abari mu mugambwe ku butegetsi bamwicetse bagashaka kumusamburira umugambwe, none bakaba bari gushaka no kubigeraho. Abashingamateka 10 b'umugambwe seneri batangaje ko bahagaritse honorable agatorwasa mu burongozi bw'umugambwe. Mu ndwi iheze mukuru w'umugambwe seneri agatorwasa yari yahagaritse abo bashingamateka mu rwego rw'ukuru rw'umugambwe seneri, ubu naho batangaje ko bamuhagaritse mu burongozi bw'umugambwe. Abavuga ko bahagaritse honorable agatorwasa bagiriye ko bavuga ko umugambwe seneri ugiye kuba urongorwa n'umunyamabanga mukuru mu kurindira ayandi matora. Ntibyatebye umunyamabanga mukuru w'umugambwe seneri honorable Simon Bizimungu yaciye yiyamiriza ibyakozwe n'ako karwi kamaze iminsi karajwe inshinga no kuburabuza ibikorwa by'umugambwe seneri. Simon Bizimungu avuga ko ako karwi atabubasha gafise bwo gukora ibyo katangaje. Yongera yibutsa ko abakagize baherutse guhagarikwa mu mabanga boba bari mu nzira yo gushinga umugambwe seneri nyakuri. Zuguruzuguru irabandanya muri uwo mugambwe inyuma yaho ikoraniro kaminuza rishiriyeho inzego zishasha zisunga uko igihugu giherutse kwitunganya gushasha mu ntara, amakomine, amazoni n'imitumba. Bano bashingamateka bariyamirije ibyavuye mu matora baca bitwara ku mushikiranganji Maritini niteretse, nawe yatebye guca ahagarika ibikorwa byose by'umugambwe. mu myaka iheze mu gihe cy'umushiranganje Edouard Nduwimana ibintu nk'ibi twarabibonye kenshi aho imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD yaca igaburwamwo kabiri hakavuka yitwa nyakuri yemewe na leta agatorwasa we byageze aho yakwa umugambwe burundu ahabwa Yakobo Bigirimana byoba bigira bisubire ariko abarundi batari bace bakabona ko naho CNDD-FDD ariko arashaka gusambura umugambwe SNL kugira ngo agatorwasa atakaze ingufu ariko ko bihenze cyane kuko agatorwasa naho yakitoza ku giti ciwe atamugambwe n'umwe afise arafise amahirwe nka 90% yo kuba yatsinda amatora kuko no mu myaka yaheze murazi ko yagendaga atsinda amatora ariko abadede bakamwiba amato bakamwiba amajwi ariko ubu ngubu ho ntibizashoboka. Hari amakuru menshi ahambaye aba ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi twa twabateguriye wipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi utaronka ahandi cyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ukurikijeho amakuru ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza ni byo ndabipfurije banywanyi bacu.